None isanganiro awards kugira tu abari kwadukurikirana bamenye byinshi kuri isanganiro awards yatangiye gute yatangiye kubereka
ari abaririmbyi bameze nk'abategwa isoni no kujya mu higanwa ibibambazi hanyuma bakitana amazina enjo ni yita melodika aca mwita Brice Melody
bantatinya guhigana
urumva Sadbi Nanari morarenzi wa kabiri.
Mubonye ne ku CCF?
Eh, yari yaje.
Yari yaje.
Hanyuma batara proclama.
Twaramutse mwese bakunzi ba Ihuriro TV, tubifuriza ko ndayamugira ibihe byiza. Turaza ko na muri mu meze neza y'abari ngaha mu Burundi badukurikirana bose bari mu makungu. Uno munsi mabibonye turi kumwe na Christian Xavier, numumenyesha makuru wa Radio Isanganiro. Abenshi muramunzi imyaka myinshi ari muri runo mwuga. Ndakuramutse ndaguhe nikadze uramutse nawe kurakurikirana Ihuriro TV Christian Xavier.
Yego ndakuramukije sport nawe kurakurikira Ihuriro TV mwese murakomeye mu meze neza.
Na joyeux anniversaire.
Biragije kubona ku buso mukuru w'amavuka hari tariki zine z'ukwezi kwa gatatu umwaka ntavuze aciye imyaka myinshi cyane rwose iri mu gukwira demisiek aha akaba rero ndyohewe kubona ndiho ndayifeta ameme tandi kudakora umwuga wa undi nahora mbaza ubuhoho bariko barambaza biragije rwose.
Christian Xavier rero mwabyumvise no turi kumwe tuza kuyaga byinshi aza kutubwira byinshi cyane cyane ku bijyanye na Isanganiro Awards yatangiye
muri 2011 ariko 2015 kumva muzi yarasivye hanyuma icyo surundi mwaka wakurikiye kuvuga ko uno mwaka tugize edition igira cenda ni kuvuga yuko two turaraba indirimbo ya izobi ya mbere izoba yasohotse mu mwaka w'2020 naho turi mu 2021
ni kuvuga ko Isanganiro Awards kuva itangura imaze gusiba rimwe gusa
byonyine
none Isanganiro Awards kugira tu abari kwadukurikirana bamenye byinshi kuri Isanganiro Awards yatangiye gute yatangiye kubereka
Isanganiro Awards hari icyumviro cyo ko Radio Isanganiro isanzwe ikora ibiganiro bijyanye n'iterambere ry'umuziki w'u Burundi harimo n'ikiganiro u Burundi buraririmba hanyuma mu iyo myaka yose twakoze two turayikora tubavuze duti hari ikintu tutarashika ko yego turavuze indirimbo mugabo umuririmbyi tukamushyira habona mugabo hakabura ikivamo mu nyuma bikagarukira ku masikisi mugari wa muririmbyi ngo bimaze iki kuba umustar utagira n'urufaranga hama tugira duti reka dufatanye ubwo kugira umustar umu artiste mugabo hagire n'ikivamo hariho rero hariho uwitwa Excellent Nime yari umesha makuru twakora kandi urundi ruraririmba arabishimangira ko bwose arabibwira umuyobozi w'iradio we ntihana byumva ico gihe aratubwira duti mukoreko mukoroke turakoroka ku edition ya mbere yabaye 2011 ari kumwe n'uwitwa Cynthia hamwe na Excellent Nime twafashe iyo ya mbere tugiye rero ndibuka yuko edition ya mbere nta na trophée yari ihari higanwa
atagitse
twatanze iyo visibilité gusa ndibuka yuko Excellent na Cynthia bari muri studio kugira ba programme hama nanje ndi kumwe n'aba artiste nka ba Sadbi ba Rafro n'abandi n'ujyo nyine yatsinze nze Religio turi ahantu mu kabari juste basura ifani imwe apara n'icupa gikiye ifani imwe tuyongera ariya kabiri hanyuma
bari mu VT Christian bari mu Kenya gushika he
oya ntikwari kukena ahubwo twari dufise uburyo kutwari indoto ntiyari bwabi tucirondeza kandi hajya espoir ikintu iyo gitanguye gifite inguvu kiba nicyo cyerekana ko gishobora guhagarara mugabo ikintu gitangura ari rigi ari gito mu bukene si no byita ubukene kubera ntitwari dukenye ahubwo niho twari tukivuka nyine hari kutabitahura haragira nyine turagira programmation ndibuka yuko nari turi mu kabare ahantu dufata ifara twumviriza iradiyo Cynthia na Excellent bavuga hanyuma baragira programmation amahitapu ndaza kubabwira ingene biba bimeze hanyuma bavyumvira ku iradiyo nkatwe hanyuma bashira mu jipe barataha hanyuma ndibuka ko mu myaka ibiri yakurikiye niho iyo trophée kuko umwaka wa kabiri wakurikiyeho byari byaciye bigenda neza hace haza amashirahamwe atandukanye za Bralirudi turagira hajya kuri Musée Vivant harazwi c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est
ça. C'est
ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est juste une proclamation. Mugabo rero watwahise ngandro award ari we Hali Joe twaciye tumugirira ikintu cita visibility komeye gose ko nka Joe nari nakubitirwa kuzana makuru kundwe kundwe ya Hali Joe nkavugana na nyina na inakuru nabo yakuranye abo biganye abo bakorana abo baririmbana ba Steven Tsogo ndibuka rona na inakuru wiwe tuko turagabira niho Ndabwiye giruce umwifurije acaravuga eh umwana wanje ari agenda ronke yongera ronke yongera ronke nanje ndonkeremo
espoir ari buronke kuko yaciye twara pri musique umwaka wakurikiye yacitangura pri musique aca twara 10 in 1 kiduma cha mutwara ari Nairobi ndibuka yuko mu gutanga trophée 2012 kuri Yoya hadisanganiro yaciye yiyunganyira muri hiritike yo kuva I Nairobi kushika Bujumbura no gusubira I Nairobi kugira ashobe gutanga igitsu atari yaronse wewe eh cette fois c'est rero agihundi mugabo munyuma twara mushumbuje turakimuha haci gihe eh mugabo ntivyatuvuye ko kwari gukwiga
mwari bugitangura
ko no twari gutangura bu rero tumaze imyaka 9 urumva ko ari ibintu bikomeye niwaza kumbaza ikindi kibazo hariho heze ibintu bya société civile byo kuvuga yuko abantu ngwanye giturire muri ikintu bya tolerance zero hanyuma mwumvise ibyo nababwiye kuri Ralijo yo ya wewe karamu ranshije cyane kubyo avuga ati twamubajije isanganyiro award niki kuri wewe urazi ibintu yavuze yavuze ati umi miliyoni 50 nga na isanganyiro award ntora isanganyiro award cyo tuvuga we nga uri exagerer
yarase raison
urazi yasiguye ati jewe mungire promotion umwaka wose no kuvuga ko 10 million zo zintigezo kuba assuré yuko nta kirakana kimwe nzojya kiri munsi ya 2 million ntaki hanyuma mu mwaka ashobora kuronka 10 ou 15 hanyuma kandi mu wamundetse kuko isanganyiro award gati uyitwaye nazo cy'imyaka ingahura ahantu hari hose zo kwamatu tugira promotion tukurekereze nico gituma yavuga ati nico gituma mbona yo valeur mutanga yari image acagenda mu birigi ari kumwe na Bariziki na Peace and Love Nande muhimbaza 50 ya independence y'u Burundi hakurikira ugira gatatu yitwa Mkombozi Urudubi wewe niwe yari ibiraka murujya mwaka wa mbere nta kermesse nimwe yabangaha nta wenje nimwe yakora itamuhamagaye kundwe yabafise nka bibiri nico kintu yaracivugiye hakurikira Enjon Enjon we yavuga ati Enjon we yavuga ati ndasavye ijambo hari 2014 ba no babwire ko bamwubakiye ikintu naho camaze umwanya urumirumara
cibutso
citwa ngo Enjon urumuri rw'abarimbyi b'ikarusi naho haciye ibibazo
mugihe araje vikarusi cyangwa yari w'ikarusi abibujumbura
oya ntiyabibujumbura kiya gihe
mwamukwira urumura mwe
oya nitwamuzanye twebwe mugabo yarakorera hose yarakorera ibujumbura rimwe rimwe agakorera ikarusi agakorera ni gitega mugaye umwanya munini yaba ari karusi je nenda mu 10 ans avant yari umwana nsanzwe zarimba neza nwamisha ko Enjon bamita melodika ari we yisi zina Bruce Melody ubize ubuzi yuko melodika jya ka melodika avuye muri melodika bari abana bakuranye mu Rwanda bagenda kuraya ibiteramo burira ibibambazi hanyuma bakitana amazina Enjon yita melodika aca mwita Bruce Melody
bari basanzwe baziranye
baririmba hamwe hajyaye Enjon yigishije kuririmba Bruce Melody ahaye muze murondere Bruce Melody mu mubazi azo yibabwira urumva hanyuma aragenda yaragiye Nairobi ariga production aragaruka ubu bameze neza aragira production ahita arashaka kugwegurunira guhejura umugara abikora naho bambomoye ico kintu umugara munyuma yarateye mbondeka mu cyo kuma yange tubandanije havuye Enjon haciye hakurikira
Oui, Spokes ya sans guadzgi, sans office turirimbo, hanyuma muradzi yuko. Yatsinze ari Nairobi ambassadeur aramwakira mu nyumicegera cyambere cy'umukuru w'igihugu aramwakira aca umesha makuru urumva ko uwo radisanganira mu isanganiro wa de ikoze ko gucyaga mana biba biheze uhezagira biba biheze aca atangura rutunyana utunyana Vestine ni yakurikiye vuga ka yakaririmbo kiwe urazi ko Spokes we yavuze ngo Burundi yo wabundi ubukunze kuruta abandi ntiturushwe gukunda igihugu n'abanyamahanga mazero vuga gospel yarasanze ari mu Bushinwa byarangwe gato kumugira promotion mugabo ko inchuti n'abagenzi Vestine mugabo inchuti n'abagenzi bari ngaha twaravuganye na badudu turakora abasenga nabo bakora ama munyuma ara dinaragira spectacle ikomeye alansa abantu hari abandi bana baririmba hadisaniri implica directement barakora ibintu bihambaye munyuma chaza Bernice akaza kagira kabiri Bernice de Bere wewe yaciaro nka mahi igo cyagira muri sika aca twara BMA nibirebire nubakiriko hanyuma hacaza Eden banga niwe ahereje Eden wewe yaci atwara iyo Pastor Joshua yateguye ejo bundi aheruka gutwara na
nuze amajana ngaho
ejo bundi aheruka gutwara n'indi ya age urumva rero uwikoze ko isaga dura dibabiheze ubundi ko ndiyumvira mbega na ni vye medicine nzazo yitwara amenye gusiko kimwe ndi suri cyo ni baraka ya Mungu azoca atera imbere nkuko abo bandi nta numwe atigeze atera imbere muri abo bose mu camake
kubera ko Bernice de Bere waciye umufata
oya Bernice de Bere nokubwira yuko wewe haciye imyaka 10 tuzinanye musaza we ntuze
ujya ari muri premier
league oya apana musaza we komite ushatse kuvuga mu by'umuziki ntuze John tuzina yaciye plus de 15 à 16 en 2004 twa tuzinanye hama Bernice de Bere tumenyana kwera John ivyo yakora n'ivyo bakorana na John nabikurikirana hafi hanyuma imani ibigize aratsinda nakaya karirimbo kiwe iwacu tuca tuba hafi cyane kubera ko natezogira promotion gose nawe ndagenda ndavugana na nyina nyina umpaste yavugana na papa w'umu artiste ndavugana n'inshuti n'abagenzi ubugenzi rwo cyo bunini yakwera ko nayo imaze kumenya family ubugenzi yateye imbere kuva kiri umwana ama munyuma cyaza umuntu yashatse kumufasha hanyuma Bernice aramubwira ati bana jewe shaka yuko Christian Samuel ya manager yari amaze kuri cyo shoboye
niwe yabisabye
bisaba umu producteur ama cha turakorana igihe ama munyuma tuca tugira iyindi label uwe ndamuproduza amenye nyuma cyaza Eden ivyakurikiye ni bitugeze mu buye
naho rero bakunzi ba Yuro TV mumvise historique ya isanganiro wadzingene yagiraza ingere bagiye barakurakuranwa ikintu ca mbere gikomeye nuko ni baraka baraka kabisa hanyuma rero Christian Xavier uno munsi isanganiro wad iteguye gute mwatangiye mu mitego ryari mugeze
ego turamaze igihe nk'indwi zibiri dutanguye twarashoboye kukusanya indirimbo nyinshi zirenga amajana ziraza nkuko logiquement bigena ndo yakaje kubivuga ko ari abantu n'ubu bataratahura turagira tugabwira espoir akaduha indirimbo tukabwira uwundi umesha makuru mu indi radio mu indi television aba DJ mwese akaduheza indirimbo zitanu zitanu tukaca tuzifata tukaca turaharura kanga indirimbo yabonetse tugasanga indirimbo yarasabwe muri Buja FM irafagwa muri RFM iragira ugasanga uraharuye kanga yagarutse izo ndirimbo 20 zagarutse kenshi nizo zikonstitua une liste des chansons d'injira muri competition isanganiro award ubu rero
mugeze kuri phase ya
ubu tugeze kuri phase yo gukuramo 10 asigare 10
mirongo irindwi zarabonetse
maze bise ko turazigira promotion izo 10 rero mu minsi mikeya itarenga nk'itanu canke indwi imwe itarenga indwi imwe muzaba mwamaze kumenya izo 10 kuko abatanga amanota kandi ingene babigenza hari abantu batazi neza ingene bigenda nubamesha ko isanganiro award si ibintu vy'amakategori si ibintu ni twe dufata vyose
nico gituma abaraperi ngo kwabo abako kwabo
ubwiza bwayo nuko ari generalize ntabirebire tubona yuko ugira gospel kera abagira gospel amya bidoga ngo ni bashikirwa muga Vestine aza kubatetura tugeze muri edishigira gatandatu urumva abavuga ngo ntabakobwa ubu we hagize utunyana dutatu dukurukirana inyuma y'ibisuguru bitanu byagiye bikurikirana hari abavuga ngo tradi moderne hari abavuga ngo rap ntirimo mu komuzi ya tete urumva imana yarabikora ugasanga mbwa y'igikomini iba tradi moderne iba reggae iba zouk iba ntumbaze style yose igikomeye cyambere ni izo kriteri zitaraba lo style ni kintu cha mbere bita message ukarimba urukundo ukaruririmba neza ukaririmba amajambo poétique
romantique
ibintu nyine urasha hari umuntu ashaka kuvuga amaso yawe hakaba n'undi avuga ati maso y'inyana wumva uvuze maso y'arabakirundi wumva ko hari akantu message ijya ushikumva hariho uretse message hari ikintu bita arrangement musical n'uvanura uruntu umuntu yazanye ikibiti kiri sec atabitunguru bashyizemo ataki umuproducteur wawe yagusuzuguye cyangwa yakunegrije
yagukoreye kukikura
yamaze ibwirizwa gusa ariko akazana indirimbo yitondeye yateguye neza icyo bita arrangement musical hakaba n'ibindi bita justesse de la voix hari umuntu ashaka kuririmba ama demi-ton ugasanga ko aririmba ibintu ukabona ko ata repetition yagize ukabona ko ijwi ryiwe atari ni icyo la justesse de la voix ni ukuvuga afite ama technique de voix meza cyangwa afite une voix originale sans dire akaba rero ikintu bita originalité nitwa kubona muri tukubonamo Bomari nitukubonamo umuntu ze Michael Jackson cyangwa Lucky Dube tumve wewe kandi imana yaguye ko nta muntu mwatagafise izo kriteri rero bagena baratanga sur 20 points sur 20 points dosika cibijana bagaca baguta baguhereza amanota kwijana nka kujya kwa bilte ayo ma bilte rero tuca tuyazana uyu mu yatanze amanota yatazana tukaca tugira ico bita moyenne ujira mu mashini gutse sinzi kurabona ingene umuntu
yuzuza wabipanze
tableau kuvuga espoir tel le juré ni wa bitu juriste tel juré ya muhaya amanota kuri juste de la voix 17 sur 20 message 18 sur 20 nuze gutyo gucyama tutariwe niye ahubwo muri tableau gashira hibi wundi nimbara ba muri jury bane cyane batanu ayo akarabonetse bakatundukira ku wundi le 20 bakaboneka hari ahantu rero mu mashini bafyonda abacaho gira ico bita sommation
bica byikoresha
ufyonda kuri entre gucya pa uzina ngo na ukutangara mu
bantu kabibonye kwa Eden Bank
bijya rero muri finale n'ahandi iryo exercice turayikora ngai kabira ho sendola mise muri finale rero bica bigenda kujya urumva rero ushaka yatuze yumvira ngo urumva wari yonga indirimbo baba bakeneye ntayo baba bakeneye ngo ijyanye ngo n'iby'urukundo n'ibita by'urukundo yayo ni bibi by'urukundo bibi byiza bibi itari by'imana bibi byiza bibe tradi moderne ntibibe bibi urumva jengira imana nuko imana yabikoze ubu we nta muntu umwe ari abarapere bari representa bagira tradi moderne bari representa bagira gospel n'abagira ibindi ejo uzusanga habaye ubu ntawe umenya ibyo ari byo cyangwa akagaruka ubundi nuko
izo ndirimbo cumi ni ryari
izo ndirimbo 10 na 12 isigaye
ntandwi isigaye hanyuma isanganduro abadizo cizohera ryari
izohera 27 mars atagize igihinduka samedi 27 mars niho muzomenywa
umva asigaye kiringo gitoya
kiringo gitoya cyane rwose nta birebire turashobora kubikora turipfuza ko vyobera ngaho ibujumbura cyangwa bikabera igitega bizovana n'imyiteguro turiko turategura turabice amapwi dufise turonkakaryo guhamagarira abashaka visibility hariho abantu bamwe bariko baridoga ngo amasponsor ntaboneka kubera ko amasponsor ataboneka amasponsor hagerega ntawe guhitamika uburyo bwa gusa ni ukubera ko abazicakuramo jena gira ndababwire mwebwe mufise uburyo bw'amafaranga ukaba ushaka icukuramo hera isanganiro ifite ikintu cyitwa mikrogishika
kure
zani yo produit yawe tuyamamaze nuwashaka tugire idiri yo produit tuvuga amezi atandatu cyangwa umwaka bizavana n'amaheru duhaye none gasha ninde umuntu azokubwirira publicité deux fois par jour durant une année umva iyo visibility ingana gute ubwiye kubiharura na centaine de millions
murabise na calibrique mita indirimbo y'umwaka
kama kariko nk'ubu we tumaze iminsi two turakora ishyirahamwe rimwe ntavuze bwaho ntirigera yo kuva dutanga mbwa hakaryo ndayivuge cyandike reka ndeke yabaye ihuriro
byari oya ntubavuge mbwa nacu
mugabo
bashakwashibira ko mwakoranye
apana gukorana gusa ntibaraduta n'umusimumwe kuva batangura gushika n'ubu bama n'ubu we turiko turakorana bisigura iki kwiriki baguma baza
niko nabashima
barabonye
yabatwa kora ibintu by'ubwoya muco babiheba eh mugara rero kora abazi yuka ari ibintu bizima nico gituma babandanye harero iyo shiramwe yarabacuze namwe nimuze muje mubandi hanyuma udusanga ishiramwe itembere kubera kandi twibuke ko ari yo mpamvu nico gituma l'objectif nitwashika ko ya indi ya mbere nuko umuririmbyi tumuvande eh ico kintu turagishika ko turipfuza yuko umuririmbyi
murakigira ko kurugero
ubuvisibilite ku iradio irayironka mugabo dushaka ibintu bifatika umuartiste bamuha amamiliyoni agura umunzu cyangwa agura umuduga cyanke ahembwe cyanke bamugurira aka kampuni cyanke bamubwire business iyo niyo ntumbero ya vrai ego ire vrai turatanga uburyo bw'amafaranga isanganirwa kuri tsinzu bipfunsi ikavanga n'ayandi baba baduhaye ahandi kugira ngo uwo muririmbyi agende aronke mugabo ntararonke ibyo twipfuza mugabo ntagende imboko bo kuretse we nabajya bari muri competition mi finale iyo baje muri finale bararonka bagiye urubona kuri stage barumva ntazo tuvuga bwa bararonka
naho ivyo ngira ngo biri mu ntambamye mukunda gura nazo kwa tuzimenye n'abari ko batumviriza bazimenye ya mbere mumvise
uko
abanyamitaya abafisi iyo noti ni baratahura mugamo ariko murabatahuza yuko batizwa kubizamo hanyuma izindi ntambamye
ya mbere nuko abaririmbye abanyene byo batano bikurikira je nkubara baravuga ngo hewe ndashaka kunje muri isanganiro award wowe muririmbye twama turi muri platform ihurira bivuze je twagubwira handi twagira kuri Facebook uburishye udashoboye kugenda ngo abe ivyihurira
unavyo namenye
navyo wamenye warihe wowe nkubwo uri umujoro wa equipe yo nga mu Burundi utaraba mu nzira utaraba Champions League
tuza kuzoba muri out
ukunda umuziki utaza kumviriza ibiganiro by'abanyamuziki uteza ukamenya ihuriro ya prodigy no munsi isanganye ya prodigy y'indi radio je television kugira umenye ibintu bigeze ntuje kubaza ibibazo byarenganye je mbonye umu artist ariko arambaza ngo bigeze he ngo nza n'indirimbo kandi bigira bihere jambona yuko uyu muntu hari ahantu ataragera aratubesha ntavyakunda ivyo arimo ntavyazi
ntavyazi aha none Christian Xavier reka tumere nk'abasozera rero akajambo kanyuma nibaza yuko byinshi mwavuze ingene muri ko murategura mwavuze amatarikingi yaho bizoherera mwavuze ingene byagenze akajambo kanyuma ushobora gusezera ko bari kurakurikirana ihuriro TV
eh nashaka nshimire kwanza ihuriro TV ya duheka ino kajyo cyare cyari ku munsi wa anniversaire 4 mars nubwo abiregira ngire kiganiro kuri anniversaire kene naco ndashimira ekipe kuya tubikorana ekipe ekipe dukorana umuyobozi wa radisanganiro yashizeho ekipe yitanga ibisanzwe ifise akazi kanini abari mu byo kurondera amakuru ibiganiro abari muri technique n'ibiki bose barahari ndashimira n'umuyobozi w'ubu w'isanganiro avyumva arakunda abaririmbye bamara mubonye na wa
munsi
arabikunda gose nkashimira cyane abamesha amakuru baduhaye izo ndirimbo ko bari gushora kwanka hanyuma nkashimira n'abaririmbye bavyumvise kare hanyuma nkasaba abaririmbye ari abaririmbye bameze nk'abategwa isoni no kuja mu ihiganwa kubera atinya
kurushwa bimutera n'isoni
mu giswahili bavuga ngo asiyo kubari kushindwa si mushindaji
sio mushindaji
ikindi nacho hari ikintu bita fair play ku isi abartiste bakomeye baje amahiganwa asanzwe bakabikora kugira abonore ça ne veut dire pas yuko abayanani kandi ndashimiye umuririmbyi yitwa Satpi sindi kushobora kumuvuga
Kalume
urazi igituma nta edition y'imatarajamo kandi iminsi yose yamuwa kabiri
kandi nivyo umva ntatinya guhigana
urumva Sadbi nta nari murarenze wa kabiri muri aya ma edition yose
tumuzi ko ari umurimbyi akomeye
yarakwiye trophée ya reconnaissance kuko gutsindwa kangahe nk'ubuheruka yavuze ngo jewe ngo nari nabimenye ko Eden atsinda ni kubera iki ngo nakuntu woririmba ijambo ngo umaramare yari yasohotse hanze iyo bita fair play fair play
jumengo umengo ntihenze naramubonye no kuri CCF
yari yaje hanyuma batara proclama arabisanta kujya mwana ashobora gutsinda kujya mwana yarakoreza ibintu bikomeye yari mobilize abakinnyi
narabonye satbinda narabonye manager
w'ubwenge kujya mwana yara mu kanyuma yajya amasaha ya nyuma yaramubilije ama eglise yose yabakizwa baragira
abakristo benshi bari baje
eh warayibonye kaje niko kabigitse kaje kabije niko kabigitse Sadbirey arasante ico kintu arasoka hanze
eh na yacyagenda kwifatira kamwe
n'abwo kamwe n'amaza kuri ngaha acavuga baterana program acaravuga ngo nta kuntu umuntu yoririmba ijambo ngo atsinde ngo maramari urumva bicaye uko rero Sadbi nukuri jewe no kubwira yuko uri champion ya ma edition yose parce que ntanari muri gera ubu wa gatatu cyangwa wa kane ça veut dire wote rero n'uko usanga
ndabwo indirimbo yarafise muri sangano rw'abagerutse yari
imwe yavuga ngo arahebanye byarangiye ntitukiri kumwe
umubabaro
ije niyo yari imwe yari kandi yari Sadbi Imani guhezagire kubona ugira fair play ni vya abartiste babuze abartiste aguma bahanganye nashaka kurushwa aguma avuga ati ujya muntu kuri kari imbere yanje kuri ki ukumva umengo arakubabaje no igihe cyawe nikiragera haro muri rimwe ntavuze nga igeze kumara imyaka n'imyaniko ataronka trophy kandi ayimerita amusuma cyakusanya gutatu cyarimo sindize no kumuvuga cyayimenye urumva imana yaguhezegera guhezegera ishaka kukubikira urasanga nzironkeri nuko urakoze
nawo niko kamukeza rero Christian Xavier arangirije ko gushimira Sadbi Abubakar Kalume kukuntu yamahitanga kandi nagenda bimushimira cyane ko nabonye ingene yagize fair play mwakweze ndabashimira Christian Xavier kuri kano kanya muduhaye kuri ivuriro TV
urakoze cyane
nawo mu makoma dukurikirana turabashimiye mwimugende mutagize subscribe espoir b5 ndabakunda cyane.